chifo chekuti ndinoti ndimurungu murungu wamphamvu zonse mulungu wachikhalire amene kumwamba ndi dziko lonse lapansi ndi lanu komanso zonse zokhala mmenemo ndi zanu tikupatsani ulemu winanso tsiku lalero chifukwa chakuti ndinu mulungu wozodabwitsa amene chakukomerani mtima inu kuti ine pamodzi ndi anzangu okundilomvera mutilankhulenso mwa mawu anu tidzichepetse kwathunthu pamaso panu ndikupatsani ulemu wonse chifukwa chakuti inu ndinu mulungu ndipo leronso munene mawu amphamvu mawu olimba ochokera mkamwa mwanu kuti anzanga omvera ndine tonse tikhuza kunena mulungu wandilimbikitsa ine mulungu walankhula ndi moyo wanga sindilinso chimodzimodzi zikomo chifukwa cha nthawi ya mtengo patali wotere Yehova sitipeputsa ife izi ndipo kuti kudzina lanu kudzina lanu lokokha kukhale ulemerero kukhale matamando kukhale mayamiko ndi malemekezo kunthawi zosayamba ndi kunthawi zosatha chifukwa cha Khristu Yesu ambuye wathu amen okondedwa tikupitira kugawana phunziro pindu lokumana ndi Yesu Mariko 5 ndi mewani kukafika 20 tikukamba nkhani yopatsa chidwi okondedwa tikukamba nkhani ya mnyamata wogwidwa ndi mizimu yonyansa wokugerasa amene adasandutsa kumanda kumakhala nyumba yake kumandatu kumanja kumakhala nyumba kumakhala kumeneko osidzidzimuka kumagona ndithu mpaka ndarulo osidzidzimuka kumatha masiku mawiki ali kumanda tukambatu za munthu wotereyo ndipo nenelero kuti ili sifanizo ayi Ambuye Yesu akamakambaza mafanizo amanena fanizo la ndalama yotayika fanizo la nkhosa yosokera fanizo la mwana wolowerera amanena mafanizo fanizo la nkhuyu apa palibe fanizo iyi ndi nkhani yeniyeni imene idachitika achimwene yawa ankakhala kumanda usana ndi usiku akafuna kwakusintha kuti akumanda kuno ndi sintheko mkapitulo mphamvu zina ndi akuti akapita ku phiri tawerengatu zimene zidzana poyamba phunziroli ndime wani kulekeza 6 akaona kuti ku phiri kwatopetsa bagi kumanda tukambaza munthu amene baibwe kuti akapita ku phiriko ankatenga mihala kumadzite matema thupi lonse gazi mphiu nani stop tukambaza munthu wotere tukambaza munthu wadziwa anthu amene akuti amati akammanga ndi macheni ankadula ziwanda si zinthu ziwanda zimazunza ziwanda zimapha ziwanda zimasaukitsa tukambaza munthu amene sankasamba chifukwa baibulo sikunena zakuti munthu amasamba ayi ine ndikungoganiza kuti mkulu sankasamba kumatha mwezo sasamba kumatha chango sasamba baibulo sikukambaso zakuti akachapa zovala ndikungoganiza kuti zovala zakulu awa zidali zakuda kuopsa zakuda kuopsa zovala zokuda tukambaza munthu amene anthu ankanthawa akuti adali ndi mphamvu zakuti ngakhale omangawo sankathaso kumanga ndi munthu amene anakumana ndi Yesu moyo wake udasintha wokondedwa palibe chomulaka mulungu Haleluya. Palibe kanomula kamurungu kaya ndi uchimo wantundu wanji palipo murungu wa masula mudapa wantu palipo murungu wa masula mwaramba moyo wanu wose mwachita ufiti moyo wanu wose palipo murungu wa masula mwazunza bwana wanu mwabela bwana wanu mwabela nchito wanu mwazunza nchito wanu anthu okugwira ni nchito okumbira ni njerwa aumba umba njerwa mpaka na kutenta uvuni mudagulitsa ndalama kuti mwapatse mpaka na lero simudapatse anthu odziwa kuzunza kugwiritsa nchito anthu sikuminda osalipirai kuyamba zvosa galauza kupanchira ukakolola kupakira galimoto kubweretsa mukomo mnena ulorambala osapatsa okondiro nchiyani chimene mudachita chimene mulungu sangathe kuchikhudza munthu uyu adali wosafikirika munthu uyu anthu sankayandikira adali ndi dziwa ndadzabwe mukumbukeru padzulo ambuyeso akufusa dzina lakondani ndine lejiyo lejiyo yokuti nkhale lejiyo ine chifukwatu tilipo ambiri chiwanda chake sichimodzi ayi chiwanda cha fodya chili mwa ine chiwanda cha chigololo chili mwa ine chiwanda chosabweza ngongole chili mwa ine chiwanda chopanda chomenya chili mwa ine chiwanda chadzisembwere chili mwa ine chiwanda chabodza chili mwa ine chiwanda chotamba chili tsono sindili ndekayi tilipo gulu koma mnyamata uyu pena ukhoza kuseka koma mumva chisoni atakumana ndi Yesu atapita kwa Yesu moyo wake udasintha kwa thunthu ndetu kamba kuti munkhani ya mnyamata uyu wogwidwa ndi mizimu yonyansa wogwidwa ndi mizimu yoipa pali chomukanika mulungu fowenatwa amachirodzi challenger kuti ifeyo basi ifeyo ndi mmene tililimu ifeyo tidavomereza ifeyo ndi ife nkhuni zakugahena adakuza ni ndani palibe chonkanika mulungu palibe chonkanika ambuye Yesu Yohane 11 simudamve kuti Yesu adadzutsa Lazaro wakufa kumanda abale wake atakafika kumanda ukamulozera manda amene Lazaro adagona kuti mesa adaletsa kuti ayi mwala wotseka mandawu tisakankhe mbale wathu Lazaro lero la nambala folo ali mmenemu adawonongeka adayamba kunuka okondedwa Yesu amafuna zowonongekazo haleluya anjibwereze Yesu adabwelera zonunkha zakudziko Yesu adabwelera zonunkha zapadziko adabwelera wochimwa apadziko lapansi achita kulankhula yekha ambuye Yesu kuti sing'anga safuna munthu wamoyo amafuna munthu wodwala ine ndidadza kufunafuna chotayikacho haleluya ena amachita kudzitama kudzitamilira ndi ukimo ife takhala tikumwa ife chaka chino chasate tikumwa mungatiuze chiyani kutama mowa kufukira kudzitamilira anda alipo ena amene amachita kunena kuti gahena yo ikhale chifo mulungu adakonzera ifeyo kodi nanga rosefe tikakapita ku paradisoko kugahena kukakhale kopanda kanthu kuyankhula chifo sakuidziwa gahenayo kuyankhula chifo cha mphamvu ya mowa kuyankhula chifo cha mphamvu ya fodya mudakamfusa ujayi wa chuma amene akamana Lazaro zokudia bible kuti luka wose wadafa wajumai wadapita kugahena kuhade lazaro adapita nchifukano cha abraham ndipo ari kuhade akuzuzika adakweza maso akutara abraham tamuzeni lazaro afike songa ya chana chake yaika palilibe pangapa chifukuno kuzuzika ndilawi mukada dzivo kopi kugahena mukada dzivo zuzo rokugahena sibwe zitumala nkhula zinsibwa nadzi kuti akugahena ako kukachitogare mpure mpure ife ngakugahena inu akumoyo satanu kagaleni kumoyo satha ife ngakugahena ife gahene ngakadanja ule mpure mpure kuopanda ndi mmodzi yemwe bola kwaifuti kagalekwa kumeneko okondedwa tikuti ambuye yesu amata ambuye yesu amamasula ambuye yesu amakhudza ambuye yesu amachulitsa ndipo kulibe mdziwanja mizimu yonyansa mizimu kaya yoyipa chamtundu wanji imene susangaite chitsanzo ndichi munthu amene ankagona kumanda munthu amene amadya kumanda munthu amene ankaphika kumanda munthu amene dzofunda dzake dzinkakhala kumanda akafuna kusintha mogona mkukwera kumabhiri mkurenga miyana mkumadzisa matema munthu amene amadula maunyolo amadula macheni mmanja mwake munthu amene angakhale omanga adafika pokweza manja mwamba kuti mkulu watisautsa mkulu wativuta ali dzimphamvu zambiri chifukwa dziwanja dzimapatsa wanthu mphamvu zambiri mphamvu zambiri komana thamanga mkupita kwa yesu Yesu adamusinta pindu lokumana ndi Yesu umasintika pindu lokumana ndi Yesu moyo umasinta pindu lokumana ndi Yesu sukhala chimodzi modzi pindu lokumana ndi Yesu amatichotsa dziwanda amatichotsa mizimu yoipa amatichotsa mizimu yonyasa amatichotsa dzibaba dzafodya amatichotsa dzibaba dzamwa azuzika wanthu kuti dziwanda dzafodya kusuta tsikulose mawa kusuta maneni koloko kusuta palanji kusuta tukoloko kusuta fasi koloko kusuta sikisi koloko usiku ndi usiku ufufuza fodi halipati majesu halipati magogo halipati apichile chingambwe ziwanda zima zuza zima zuza ziwanda zima swetsa ntendele kuma tsono munkani tupuzira chitu cha mtengo wapatali chachitatu pandi mefifitini wa mwetina gawana dzulo lero ndakubwere tsanani mfundo ina mkuru uyu adapanga chisankho chakuti yesu wandi chilitsayu yesu wandi masulayu sindi musia haleluya sindi musia kumusia uyuyu sizoona kumusia yesu uyu ndikhala wozelezeka kumusia yesu uyu sizikhala bwino ine ndikhala pompano muvere ndime 15 mariko 5 ndime 15 ndipo anadza kwa yesu napeza ogwidwa ndi ziwandayo ali mkukhala pansi pamodzi ndi Yesu atampeza ogwidwa ndi ziwandayo ali kukhala pansi pamodzi ndi Yesu ukatembenuka mtima umamva kukoma kukhala ndi Yesu sifunaso kusiyayi akondedwa ukatembenuka mtima ndi kulandira yesu umamva kukoma kumamtumikira yesuyo ndifa chake rife mpaka na pano sitidaleke kutumikira ambuye timatomva ukoma akondedwa ukalandira yesu ukakumana ndi yesu Yesu akakumvetsa kukoma. Yesu akandimvetsa kukoma. Akandimvetsa kukoma. Sitifune sokusiya. Zivule zisavute. Zisautse zisasautse. Anda ndikulankhula pano pali anthu ambiri amene anamva kukoma Yesu safuna kusiya. Kumachita kuti kudziko kumandichedwetsa, kumowa kumandichedwetsa, kukachasu kumandichedwetsa, kudzigololo kumandichedwetsa, kudzisembwere kumandichedwetsa, kumaswa ntendere basi. Kumanchiritsidwa manyazi ndi dzigololo lizisembwere, anagwira uku, wapirikitsa uku, anali wafumu umeneku, ukakambitsa nkhani, walipitsa, amanyengana ndi mkazi wanzake, amanyengana ndi mumuna wanzake, awamenya mpaka na wadula miromo, umadula naru mpaka na miromo, nkhani yonyengayi. Adanyenga mkazi wa mwina, adamukandira mpaka na adanchika miromo. Ushimu umazuza ziwanda zimazuza ziwanda zimapa ziwanda zisaukitsa wakwandidwa anachiritsidwa nyemata uyu anamasulidwa kumizimu yoipa anafika poyamba kudziwa ndi kuzindikira anapanga chisango akuti adachita kukhala pansi pamene padali Yesu sindichoka pano wokhala ndipokhala mpompano sindzapita sokumanda sindzapita sokuphiri ine ndachipeza chipulumutso sindisiya Yesu pokhala panga mpompano. Haleluya. Wakakondedwa mukawerenga Luka chapter cha number 10 pandime ya 39 pali mau ofananafanana ndi izachita mchimwere uyusi. Luka 10:38-39 Maria ndi Maria ndipo pakupitapita pa ulendo pawo iye analowa mudzi wina ndipo mkazi wina dzina lake Marita anamulandira iye kunyumba kwake ndipo anali ndi mbale wake wotchedwa Maria iye wakukhala pa mapazi ambuye namamva mawu ake ndi ziphunzitso zake. Ichi akikungopereka chithunzithunzi kuti mchimwene wadziwandayu adamasulidwa adayamba kumva kukoma kumva dziphunzitso kuchokera kwa Yesu. Sinchoka sopano ayi. Palibe zobwerera kuphiri, palibe zobwerera kumanda, kumanda tathana nako, kuphiri tathana nako, chili pano kumva mawu. Haleluya. Okukondidwa mawu a Mulungu amamveka bwino ukalandira Yesu. Ukamupanda Yesu mawu a Mulungu samveka. Mawu a Mulungu kumakhala ngati kukuruka nani. Mawu a Mulungu amakhala ngati makala a moto agopa thupi. Ukalandira Yesu mawu a Mulungu amakoma. Ukalandira Yesu Bible study makoma. Ukalandira Yesu overnight makoma. Ukalandira Yesu kusala kudya kumakoma. Ukalandira Yesu kupita kwa outreach ukalandikira uthenga wabwino wa Yesu ndipo dzimakoma. Chifukwa chani ndidamva kukoma kwa Yesu. Yesu adandikhululukira. Yesu adandimasula. Ndali ndziwanda mawu a Mulungu ndi ndziwanda siziyendayi. Ndinene pano mawu a Mulungu akamagwa pa marupi pa mitima ya anthu a dziwanda ndaja matsutsa kwina kuulalikira kwina kwakutsutsa kwina kuulalikira kwina kwakudzuma kutumika Mulungu kudzumidwa. Alaliba iwe maliza mbusa iwe maliza walalikira mukwanira maliza tsiriza tufuna tichokepo pano. Amatsutsa wanthu uthenga wabwino mtumiki wa Mbuye akulalikira kumaliro kwatwadziwa handa kumatsutsa akarimo wawo 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 ambuya kuti nosakumwa mowa mwera nikwayera pani ari kuti chimomo ukoka ndine zina iwe ndine zina iyo mbuya zichitandisa akati wose amirala ari kuti chimomo mirala yokayo Bible roseri muda mpese chimo mitala yokayo mulibe sukina uchimo mawa mulungu amagoma dziwanda dzika choka mawa mulungu amavika kutsegemera ndikukoma mizimu yonyasa ikatuluka alipo razimai wena anemba nyimbo yokoma kwa basi mawa mulungu ndima wagonda ine mawa mulungu ndima wagonda ndikawarenga ndikawerenga kuwaika pantima yelele yelele mawa mulungu ndima wagonda ine mawa mulungu amandikonda amakoma mawa mulungu amakoma wondedwa Bible Citadel imakoma uli ndi Yesu Uga kalobanda Yesu, Bible sinado mangona sochedwetsa, Bible sinado mangona sachabe chabe, kutamangira kwavina makolasi, ikakone makolasi, ngakhaladzi wanda mavina, ikakone makolasi, ngakhalamisi moyo nyasa mavina, kuma ikakone ya Bible sinado ikakone upempela, adzi wanda matawa, adzi wanda matuluka, utuka nchalichi mpaka nukaluka, pageti kumapita, muna choka nchawi anja, nchawi jemene, anayamba So pempera pempera ija Ija mele sama pempera ka ija Tawi jama jina mantesa kone ija Tawi mele jayo Ndi mangu fuku tenta ntubi Ndi mafuna pempebo Ndi wanda Mawa murungu ndi mawa wanda ini Mawa murungu ndi mawa wanda Uga werenga Uga nyamula wa Mawa murungu ndi mawa wanda Ama murungu Ama goma Wadzi wanda Anafoku goma Mawa murungu Anafoku goma Kula mkula kwa Yesu Anafoku goma Zipoza Yesu Mpagana Anakala basi Mene azizage ankabwera mali yake ankabwera mwiti wake ankabwera chifotwa vya ndima ndani wati wanongela nkumba Atu anabwera kusafuna awone ndani wasagaza nkumba zao Wasafuna kusamala za moyo wa mbale wawo kuti mbale wawo wajiritsidwa mbale wamasulidwa kuchoka adachoka kuminda adabwera ndi mphamvu adabwera ndi mkwiyo ndi ukali tikaone ndani watisakazira chuma chathu ndani watiwonongera nkhumba zathu watiwonongera mpamba wathu nkhumba zathu zalowa m'madzi zapita ndani wachita isi pokafika adakapeza mbale wawo alitsonga nzeru zake zabwino wavala bwinobwino akuganiza bwinobwino koma chimene akuchita yapa akumvetsera zimene swakulankhula ukondedwa pindu lokumana ndi Yesu lima ndipanga kuti Yesuyu ndinkakamire Ndima ndipangitsa kuti Yesu ndisansiye chifukwa zonse zimene Yesu amachita ukamazimva uli ndi Yesu ukamazimva za Yesuzo moyo ulorembenuka ntima zimakoma kuimbira Mulungu ulorembenuka ntima kumakoma kulalikira uthenga wabwino uli ndi Yesu mkokoma kuimba makolasi umavina makolasi uli ndi Yesu mdzokoma kupita kwa utilichukalalika uthenga wabwino ku Mozambiki ku Zambia ku Zimbabwe mkokoma kupita kumbara chando kalalikira ye uli ndi Yesu mkokoma chifukwa chimene adachita Yesu moyo mwanga kundimasula kundikhululukira kundichotsera uchimo kundichotsera kuchotsa lungama kundichotsa nyasi kundichotsa uchisi kunditotsaunve kundizula mumatope auchimo kuchitsime chamatope auchimo kundisambitsa kundiyeretsa chimene chocho chimakhala chokoma ndipo chimatibanga ndikutikakamisa kuti tisasiye Yesu tisamuleke Yesu ndiye umathazaka uli ndi Yesu anthu ufikapota atikuonerani mudatembenuka mtima mofulumira anthu amayankhulatu inu achinyamatatu ali udatembenuka mtima mofulumira kubona munthu subonoliza ka 15 ayi sudahule azimayi suwadziwa tsikana suwadziwa sudanjoye nalo dziko satana kwake mkuba kupha ndi kuononga osamvera bodza la mgerekezi osamvera bodza la kwa satana Yesu ngokoma mulaweni mulaweni Yesu tsono ukamula wa Yesu ndikumufa kukoma ndi zimene akuchita mnyamata uyu adakhala pamene padali Yesu osafuna kuchoka ndikhala pompano